Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye uyu munsi igenekerezo rya 2024 ntwarante 2022 amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira abagwiza tunga babagande nabo nyene bariko basaba leta ya CNDD-FDD kugurura imipaka ihuza Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ico bakaba bagisabiye mu nama y'iminsi itatu iriko irabera i Bujumbura leta y'u Burundi yoyo nta nyishu itomoye n'ubu itanga yishuye abo bagwizatunga ku kibazo cya politike kihari arico gituma iyo mipaka iguma yugaye ngo ibiganiro bya politike nibyo bizotuma yugurukwa abategetsi b'u Burundi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo bakoreshwa n'ibintazi ibyo bintazi rero ngo bishobora gushwara mu Barundi bose bikabagirira nabi abanyagihugu babivuze inyuma yaho bumviye umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe avugiye inyuma ingingo ibuza amamoto amapajaje n'amakinga gutungirwa no kugendesherezwa mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura kw'abatwara ivyo vyuma bashobora kuba bava ikuzimu yongeye asigura ko hari umupastori yabwiye abategetsi ko ariho umukenyezi acuruza amamoto amajana atatu ava ikuzimu mbere ngo hariho n'ibindi bintu abarundi bakoresha biva ikuzimu abanyagihugu basaba abarundi kwikura ko abo bategetsi bata abahindiramwo ibintazi bibakoresha ngo kuko basigaye bigira abahanuzi ngo kandi biraboneka ko ari abahanuzi b'ibinyoma imyidogo ni myinshi mu basirikare bo muri brigade y'amajana atatu na mirongo ibiri kubera ubujejwe ibikoresho muri iyo brigade hamwe n'icegera c'uwugitwara babima ibyo barekurigwa n'amategeko hari n'ibindi babarenganyamwo ngo kandi abo babarenganya basumvya ingufu uwurongoye iyo brigade muri ano makuru muraza kuvyumva twabateguriye n'ayandi ito nido ni nyuma y'akanya gato kuri mikro ni Dondo Diomba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma hari Aubin Felix Irankunda
muriko murumviriza ni radio haguruka radio haguruka haguruka abarundi tugwanira igihugu cacu
hanyuma nagira ngo mvuge nti burya ukuri kuragoye ukuri kurababaza ukuri kuratoneka ukuri n'ukuri kuraremera ariko abarundi twokwiga kwakira ukuri byo dufasha
bavuga bati buraca bugacana yandi atiri harabandi ibi uko bizabiragenda urumva urambye uti barabivuga barabyandika barabishikiriza n'ibikogwe burya bizokogwa bizotinda bikogwe uravye mu gihugu biraboneka neza ko hari abantu mu mutwe wiwabo hamaze kujamwo ihinduka guhindura ibintu tukava mu bintu twamye kupakera tukaja kurundi rwego rwo kubaka igihugu tukava muri ibintu by'inyungu z'umuntu cyangwa z'abantu mu gitaranza no byita intérêt égoïste sectaire tukava mu bwishimye ntihagira abantu baguma bibona ngo jewe umugambwe wanje ubwoko bwanje intara yanje oya tukumva ko twese dutegerezwa kungana imbere y'amategeko hama tukareka kuba imbohe za kahise ubu haracyari muri iki gihugu haracyari abantu tukiri imbohe za kahise na cyane cyane bwa buhutu bwacu na bwa bututsi bwacu
ndasubiye kubaramutsa amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'imigenderanire abagwiza tunga baturuka mu gihugu cy'u Buganda bahambije abanyagihugu b'abarundi n'u Rwanda mugusaba leta y'u Burundi kugurura umupaka u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikaba byavugiwe mu nama y'iminsi itatu iri kirabera i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Ariko naho abanyagihugu bo ku mpande zose babandanya gusaba iyugururwa ry'iyo mipaka, inyishu itangwa na leta y'u Burundi ngo nuko ico kibazo ari ica politike, ngo kandi kizokemugwa n'ibiganiro vya politike nyene. Inkuru twateguriwe na Jeanette Kamikazi.
Mu nama yamaze iminsi igera kuri itatu yari kwirahuza abagwizatunga b'Abarundi hamwe n'abaturuka mu gihugu c'Ubuganda ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, niho habereye iyo nama ngo mu ntumbero yo kwagura isoko ry'ibidandazwa muri ivyo bihugu bibiri bibarizwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Abagwizatunga bo mu gihugu c'Ubuganda basabye ko leta y'u Burundi yokugurura imipaka ihana n'igihugu c'u Rwanda ngo kugira ngo abo bagwizatunga bashobore gukora urudandazwa neza bitabagoye. Bakaba bavuze ko muri kino gihengu bidandazwa vyabo babizanye mu Burundi ngo barinda kuzunguruka mu gihugu ca Tanzania kubera imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yugaye. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro Chantal Nije imbere yishuye abo bagwizatunga kwica ari kibazo ca politike ko kandi kizokemugwa n'ibibazo vya politike nyene. Mugabo akaba yarabijeje ku intambwe igeze kure ngo kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Ivyo abo bagwizatunga babibajije mu gihe kuwandwa intwarane umwaka w'2022 igihugu c'u Rwanda coco caheruka kugurura ku mugaragaro imipaka gihana n'ibihugu bibanyi harimo n'igihugu c'u Burundi. Yamara ico gihe leta y'u Burundi yoyo ikaba yaranse kugurura imipaka ihana n'igihugu c'u Rwanda, bagasigura ko hakiri ibibazo bitarashobora gutoregwa inyishu kuva mu mwaka w'2015 birimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi uwo mwaka ngo bagaca bahungira mu gihugu c'u Rwanda. Abo bagwizatunga ku mpande zose barashimishijwe n'iyo nama, aho nk'abavuye mu gihugu c'u Buganda bemeje ko atankeka kwabo bagwizatunga barenga 200 bari bitavye iyo nama baserukiye abandi ngo bazoshinga imitahe n'amahinguriro mu Burundi. Nayo ku ruhande rw'u Burundi leta y'u Burundi ikaba yariyemeje korohereza abo bagwizatunga mu bizokenerwa byose ngo kugira ngo bazane imitahe yabo nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nije imbere. Mwomenya ko naho leta y'u Burundi imenyesha mu vyisaba igihugu c'u Rwanda kugira ngo imigenderanire isubire kuba neza ko ari uko leta y'u Rwanda ngo yobanza gutanga abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ngo kugira ngo u Burundi bubacire imanza. Yamara igihugu c'u Rwanda kikaba kimaze kwishura akatari gake kwabo bantu u Burundi burondera ngo bari mu minwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONI mu gisata cyayo kijejwe impunzi HCR. Bakavuga kandi ko badashobora kurenga amategeko ico gihugu casinye ngo baheze batanga abantu basigaye bari impunzi.
Ngo gituma umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe avuga ko abatwara amamoto n'amatukutuku bashobora kuba bapfi kuzimu ngo nuko aherutse gusoma igishinga ntahe c'umupastori. Avuga ko hari umukenyezi acuruza amamoto 300 ava mu kuzimu. Abanyagihugu bakaba bavuga ko baburaniwe badatahura uko indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ziteye. Ku bw'abo banyagihugu ngo abo bategetsi ni bantu mfatwa ngo kuko hakuba abategetsi kenshi basigaye bigira abahanuzi. Ico babona co abo bategetsi bigira abahanuzi ngo n'abahanuzi b'ibinyoma. Abarundi ngo nibagabe cane baheze babikureko ibintazi bikoresha abo bategetsi bitarashwara mu banyagihugu bose. Inkuru na Abele Nzambimana.
Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe mu gusigura igituma avuga ko bamwe mu bagendesha ivyuma biherutse kubuzwa no kugendesherezwa mu gisagara ca Bujumbura bashobora kuba bavikuzimu, avuga ko leta yakoreye ku mabwire y'umuntu yitwa ko ari umupasiteri yababwiye yuko hari umuntu w'umukenyezi acuruza amamoto 300 yakuye mu kuzimu ngo ayo mamoto naho yaturira bukeye bwaho usanga ayandi angana nayo canke arenga yaje mu iryo duka ryiwe. Kurikira umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe.
Hari watubwiye yuko ngo hariho umuntu acuruza amamoto arenga majana 3 ariko aratanga demonyage nawe yagiye kuzimo uyo muntu acuruza amamoto majana 3 yari umukenyezi ayo mamoto nawo yaturiye ukeye haba haja yandi majana 3 canka renga kuko yabiye kuzimo nuwo nawe yabivuga kwa kuwo mukenyezi ariwe yamujanye kuzimo
eka nagarukira ngaho Gerard Daniel Ndabirabe aravuga kandi ko impuzu amavuta bikoreshwa n'abakenyezi amaradio nibindi biva ikuzimu twongera dukurikira umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe
numupastori umupastori kubyo amazo kubivamo yarasabye ngo bamusengere nawe yabaye umuntu w'ukwigisha ibintu by'Imana kuburyo namye ndabisoma ejo yamye atanga avuga ati impuzu mwambara amavuta mukoresha mwiko bakenyezi ati hariho ibimenyetso ati hari ibimenyetso usanga byanditse mu kumaradio cyane ku bindi bintu bivi kuzimo ati hariho ibimenyetso bashobora kubimenyeraho yarabyerekanye aha rero hariho nabandi bamaze kuvayo bagenda mu madini atandukanye bakagenda kugira ngo basengere barabingene bobi
abanyagihugu rero bavuga ko batakibona uko abategetsi bakomoka mu mugambi CNDD-FDD ku mvugo zabo n'ibikorwa byabo ngo keshi bigira abahanuzi ngo ariko n'abahanuzi b'ibinyoma ngo nta mutegetsi ashobora kuvanga amabanga yiwe nayo ubuhanuzi ngo agenda atabaye umusazi ngo kuko ibintu byinshi abasigaye abyitiranye ngo ko gushyira mu ngiro ibintu basomye ngo n'igishinga ntayo cy'umuvuga butumwa ukabwira abuserukira ko bavi kuzimu ngo abo bategetsi nabo kwitandukanye nabo abanyagihugu twaganiriye basaba abarundi gukanura babone ko abategetsi bafise bakoreshwa n'ibintazi baheze babikure ko batarabahindiramo nabo nyene ibyo bintu
Bamwe mu basirikare bo muri brigade y'amajana 3 na 200 itwarirwa mu karere ka gisirikare ka 3 baridogera ubusanzwe ajejwe ibikoresho muri iyo brigade Lieutenant Colonel Budigi afatanije n'ubusanzwe ari cengera cy'urongoye iyo brigade Lieutenant Colonel niyo nkuru ko babarenganya bidasanzwe mu kubima ibyo barekurirwa n'amategeko abo basirikare nyene baridoga kandi ko bamwe muri bo bacungera abategetsi bahinduriwe uko bahora bitunganya iyo bagiye muri mission ya kazi abo basirikare bavuga ko batagira aho bavugira kuko bene kubarenganya basumbya ingufu urongoye brigade ya majana 3 na 200 inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi
Abo basirikare muri brigade ya 320 bidoga bagizwe n'imici 3 abambere n'abasanzwe bagendana ingwara ibabuza gufungura umuceri n'ibiharage abakabiri n'abakora bataha mu ngo zabo umugwi wa gatatu nawo ugizwe n'abasanzwe batungira abategetsi abo basirikare bose rero bidoga bavuga ko ubujeje logistique uwo bita B4 Lieutenant Colonel Budigi aheruka kuva muri brigade ijeje gukingira inzego BSP akungurizwa gukorera muri brigade ya 320 yashitse yifatanya n'icegera cy'utwara iyo brigade ari we Lieutenant Colonel niyo nkuru baca batangura kubarenganya mu gufata ingingo z'agahotoro aha bakavuga ko umusirikare agiye mu karuhuko ico bitakonje mu kinyamazuru iyo agarutse aca akatwa imfungurwa muzo yahora habwa mu kwezi kugira gatatu zihuye n'iminsi yaramaze muri ako karuhuko ibituma uwo musirikare aca gira ingwane zidasanzwe mu byo kubaho abo basirikare bakavuga kandi ko bamwe muri bo basanzwe bacungira abategetsi bahinduriwe uko bahora bitunganya iyo bishitse bakaja muri misiyo z'akazi nyabasirikare rero bagasaba ubishoboye wese kubavugira kuko ngo ataho bari buvugire bivanye nuko abo bari ko barabarenganya basumvye ingufu ubutwara iyo brigade ari we Colonel Kazimire twumvirize umwe muri abo basirikare bayaze na radio haguruka ijwi giwe ryahinduwe kumva z'umutekano wiwe
abasirikare bamwe bamwe bo muri brigade y'amagana 320 bidoga cyane kubera ko uwo bita B4 Lieutenant Colonel Budigi agejwe cyara gifite agiye mu ntashishika sangi tujya kafatikanije n'ubitwa Lieutenant Colonel niyo nkuru icegera cy'urongoye iyo brigade bakadufatira ingingo y'uko umusada yagiye mu ikonji mu kwezi kwa kabiri bakamukata ibyo kurya mu kwezi kwa gatatu bikabisigura ko acabura ibyo arya muri iyo minsi bamukase hanyuma kandi ikindi kibazo dufise abasirikare bari muri sekirite yabo bategetsi nyine bamanitse Bujumbura bahora batwara ibyo kurya bahemba umukozi abatakira ibyo kurya bakuye bagiye mu kareserve kaba abandi baba yagiye mu ikonje cyangwa naho bagashora kugira ngo bagure nko tuboga gushyigikira gitanga umusore n'ibiharage gusa tubyayeraho tuvugira tujyaho tuvugira na gatoni abo twitura ngo atwumvirize barusha ingufu utwara iyo brigade y'amajyatatu na 20 icyo bavuze nawe ashaka amamashyi.
Nayo abumvise ivyo biriko bishikira abo basirikare bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko ku ntwaro ihari uno munsi mu gihugu cy'u Burundi atagisata na kimwe gitunganijwe neza no mu nzego z'umutekano ngo harangwamwo iby'imigambwe bigatuma n'ubushinzu amabanga acarenganya abandi yishimikije nyamugambwe. Radio Haguruka tukaba tubemereye mu makuru yacu hanyuma kuzobashikiriza ayandi manyanga akorerwa muri iyo brigade y'amajyatatu na 20 aho hotera abasirikare batwarigwa.
Tumira mate inyuma yakaruko gato duce tubandanya nayande twabateguriye.
Bato batari gito. Turi urwaruka rw'u Burundi. Turi bato bazira kuba igito. Kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, impuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga ziga chakure babambone nabanjana nibije ba mahoro yanje azira mahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi cyo kuburi cyo wiha n'icuhu umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe nabansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana nabakaryanisha miryango bama banyote wa maraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwa Marugazi rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamiza akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'ibindi byankenerwa birabandanya kuduga mu bice bitandukanye bigize igisagara cya Bujumbura. Ibyo bikaba byavuye ku ngingo zafatiwe bimwe mu byuma byahora bifasha mu kunguruza ibyo bidandazwa. Abanyagihugu bakaba bavuga ko atakindi gisigaye atari ugushira ingufu hamwe kugira bikure ko intwaro ya CNDD-FDD ko bigaragara ko ifise umugambi wo guhonya abantu ibanje kubasonzesha. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Amaganya n'agahinda nivyo birangwa muri kino gihe mu banyagihugu aho mu mihingo itandukanye igize igisagara ca Bujumbura kubera ibiciro by'ibifungurwa hamwe n'ibindi byankenerwa mu buzima bibandanya biduga ku rugero ruteye ubwoba. Ni nyuma yaho hafashe ingingo ibuza amapikipiki, amakinga hamwe na za bajaji usubira kwinjira mu duce twinshi tugize umugwa mukuru w'ubutunzi. Uyu munyagihugu aratubwira uko ibintu byifashe ku isoko ya Koteu ahasanzwe asumira.
Kubera ko inyuze abihashika ku makinga gusuma bacubipfa igikinga kandi ubuningorane inanasi nyinshi zaza ku makinga tubigashitoke iyaho b'igihumbi leta ku bihumbi bibiri aha twavuga nk'ibiraya inaho nyine bimwe hajaga n'amakinga ikesha b'igihumbi ibiraya bisanzwe iby'imbuto byasuma n'ababaye abaye ibintu 13-15.
Reka no mu mazu y'uburiro ibintu ntibyoroshe.
Ku mazu y'uburiro naho isahani isanzwe y'ibihumbi 15 bagabije ku bihumbi bibiri kubera bavuga bati twebwe twikora ku makinga bakadufasha gushika nibyo twasinye ku mazu y'uburiro n'ubu byasi ku mazu y'uburiro mu kigobe ngaga naho nyene niyongora bacadoga
uyu muvyeyi nawe yidoga avuga ko abana biwe bagiye kugwara kwa shi kubera ko atagishoboye kubagurira amata kubwiwe rero hamwe leta itokwikubita gashi ngo bagiye kugwa mu bana
mu gisagara ca Bujumbura hasanzwe bafite abana kuri ubuzima ntibugiye kutworohera kuko iri tiro twahora tugura 1600 ateretse ubu badugije bashyira ku 2000 bakatubwira yuko rero nabo hari barangura 1200 bo badugije ko barangura 1600 kuvuga ko badugije ko 800 ku iri tiro kubera ingingo nshasha yo kubuza abanyamacinga n'amamoto n'amatukutuku gushika mu gisagara ibintu ko biravuga tutagiye nduka ku mishahara perché loro fanno il tocco atagi kotswe leta itikubisaba shinguhindura ibyangirengo twebwe tutagiye kugwa mu bantu
ku bijyanye n'amakara hoho abo banyagihugu bavuga ko ubwanwa bwamaze gufuka umunwa kuko igiciro cyayo kimaze kwigwiza na kabiri gasaba ko n'imiburi iburi amakinga azana amakara bo yareka kinjira hagati mu gisagara
gufuka amakara ubwire tugomba 1500 mirongo ine uwageze ku 1500 2000 kubera bayazana ku mutwe amakinga akunda kuyazana yavanye abayujumba irari amakinga agahagarara mu Kamenge aho rero kubera ashyize mu makaritsiye biratugora cyane uza bo mu gisagara kwe cya Bujumbura basi twasaba gusaba yabijejwe barahare nk'amakinga azana amakara bakayareka kugira tubare gutwora
abanyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bakaba bavuga ko ata kindi gisigaye atari ugushyira ingufu hamwe kugira ngo bikure ko intwaro ya CNDD-FDD kuko bigaragara ko ifise umugambi wo guhonya abantu ibanje kubasonzesha
ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi aho umudandaza w'inka azwi ku mazina ya Innocent Jebarikanuye yishwe arashwe amasase mu ijoro ryo kuri uyu wa 2021 ntwarante uyu mwaka turimwo ubwo bwicanyi bukaba bwabereye muri komine n'intara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro mbere bakavuga ko abakoze ubwo bwicanyi bataramenyekana abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike igitega bariyamiriza ubwo bwicanyi bukuma bwibonekeza mu ntara yabo inkuru na Alice Mukeshimana
nkuko amakuru dukura mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike avuga ko ubwicanyi bwabaye ndanse aho mu ijoro ry'uwa 2021 ntwarane uyu mwaka turimo hari umudandaza w'inka azi ku mazina ya Innocent Njebarikanuye yishwe arashwe amasasi menshi yaba mu gace ka Mahonda ni muri komine n'intara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike igihe uyu mudandaza yitwa bivuga ko haje umugwa w'abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu rugo iwe baramurasa aca aracikana ako kanya nkuko amakuru duhabwa n'ijisho rya Radio Haguruka nga aho igitega avuga ko ayo makuru y'ubwo bwicanyi yemezwa n'abajejwe intwaro hamwe n'umukuru w'umutumba wa Mahonda Bernard Nzisabira aho nyakwigendera yarasanzwe aba aho abandanya avuga ko abagizi ba nabi bagiye basahuye amahera ataramenyekana igitigiri hamwe n'amatelefone ngendanwa uwo atwara uwo mutumba akavuga ko umwe mu bakekwa ubwo bubisha ko yahagaritswe ubu akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi igitega ku mvo z'amatohoza abanyagihugu bo ngaho mu ntara y'igitega ku mugwa mukuru wa politiki bari miriza ubwo bwicanyi budasiba kwibonekeza mu ntara yabo ya Gitega aho basaba leta ya CNDD-FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye kuyuhagurukira ikibazo cy'umutekano mu kwaka ibigwanisho bicira umuriro leta yagiye iha ugwaruka rw'imbonerakure rugisibije mu gihugu c'u Burundi kurikirana uyu munyagihugu amajwi yiwe tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wiwe
tubanyagihugu mu ntara ya Gitega turyamye tubwicanyi ubwo bwibonekeza mu ntara yacu abantu bagomba bafata kibagira none ikihe kuri yanjye kutukingira turasabye leta y'u Burundi yongwe na leta y'ikina yashimye guhagurukira ikibazo cy'umutekano no kwakirwanisha hayi kwaka bw'imbonerakure kuko nizo zigihirije mu gihugu cyacu c'u Burundi ubwicanyi bikorera mu Burundi burateye ubwoba burateye agahinda n'urupfu
leta ya CNDD-FDD irabandanya kwikanga imigwi iyigwanya ikoresheje umuheto igata ibitabapfu ku nzirakarengane yisunze imbo za politiki ivyo bivugwa n'abanyagihugu bo mu Rutana inyuma yaho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2024 uno mwaka igipolisi co mu ntara ya Rutana cafashe abagabo indwi bo muri komine Bukemba kibagiriza kuba mu mugwi ugwanya leta ya CNDD-FDD abo bagabo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe SNL abanyarutana bamirira kure ibiriko biragirizwa abo bagabo mu kuvuga ko ari lemenanya bariko bakoregwa basaba leta ya CNDD-FDD guhagarika guca ku biti no kumabuye kugira icecekeshe uwo wese atayerekwa inkuru na Eric Kwizera
nkuko tubikesha amasoko ya radio haguruka ari mu ntara ya Rutana kuri w'Imana igenekezo cya 20 ntwara no mwaka igipolisi cyo muri commune Bukemba intara ya Rutana nyene cyahagaritse abantu indwi kibinjiza agashuka komisari y'igipolisi ko muri commune Bukemba abo bahagaritswe bose ukarindwi n'abagabo basanzwe bari mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD abo bagabo indwi bose bahagaritswe n'igipolisi baturuka ku mitumba ya Butare na Bugina amasoko yacu ari mu gipolisi cyo mu Rutana atumenyesha ko abo bagabo bagifatwa ko bace bajanwa ubutarariye mu gashuga ipolisi kari Gihofi ahoze hitwa kuri brigade ya Gihofi nuko tubibwirwa n'umupolisi atashimye ko avugira kuri mikro zacu yatumenyesheje ko abo bapfunzwe bapfunzwe hadakurikijwe amategeko ndetse ko no kwandikwa mu gitabo c'abanyororo batanditswemo tukaba twagaragaje kurondera abarongo y'ipolisi mu ntara ya Rutana cyo kimwe nabo muri commune Bukemba kugira bagire ico bavuze ko yamara tukaba twabakenye imiryango ngo inshuti n'abagenzi zabo bafashwe bavuga ko bafise amakenga ku bijanye n'umutekano w'izo nzira karengane ngo ni rya bapfunzwe adakurikijwe amategeko basabire kugwa rya babo ngo kuko ataco bagirizwa abanyarutana bobo bamerera kuri ivyo vyagirije aho bavuga ko bariko baremenhanizwa bisunze imva za politike ngo leta ya CNDD-FDD nireke kwamiriko irati bitabapfu ironderera amakosa aho atari ngo bitabe bitebuke intahe zofata ijambo abarundi bikore ko leta ya ryanisha miryango umurundi wese ahari yishire yizane mu gihugu
indazindaro mu bigeme bo mu ntara ya Ruyigi zibandanya kwiyongera Onesoro Nsabiyumva ajejwe indero n'inyigisho mu ntara ya Ruyigi ahamagarira abavyeyi kuyaga n'abana babo b'abanyeshure cyane cyane abana b'abakobwa kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ni mu gihe hari abavyeyi barungika abana babo kwiga ku mugwa mukuru bibaza ko babahungishije ababashurashuza ariko bikanka bamwe bagataha bafise inda zindara leta ya CNDD-FDD ngo ikwiye guhana abakora ayo mabi ngo cyane ko abenshi bayakora ari abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD canke abategetsi mu gihugu inkuru na Keza Marvel
mu ntara ya Ruyigi indazindaro zibandanya kwiyongera mu bana babigeme umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara ya Ruyigi Onesphore Sabiyumva ahamagarira abavyeyi kuganira n'abana babo kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ngo kuko benshi batwara indazindaro bivuye kukutamenya bamwe mu bavyeyi bo muri commune Gisuru intara ya Ruyigi baranegura inyifato y'abavyeyi barungika abana babo babigeme kwiga ku mugwa mukuru wa Ruyigi babahungisha ababashurashuza bakabakura mu mashure umuyobozi Onesphore Sabiyumva ahamagarira abo banyeshure babigeme kumenya kuvuga oya ivuye ku mutima kuri abo bashaka kubatesha ishure abavyeyi batari muri abo barungika abana babo babigeme kwiga ku mugwa mukuru w'intara bo bavuga ko kurungika abo bayabaga kwiga ku mugwa w'intara atari uwo muti ngo caneho ko aho baba bapanze atabavyeyi baba bari kumwe ngo babakurikirane abo bavyeyi babandanya basaba abarezi bo ku mashure kuza baratumako inama kenshi kugira bafashanye kurera nayo bamwe mu bakobwa b'abanyeshure bavuga ko abavyeyi bamwe bamwe bamaze kurungika abana babo ku mashure badasubira gukurikirana uko babayeho ku bwabo bigeme abavyeyi ngo bakwiye kuguma babakurikirana bakabashigikira ngo kuko iyo habaye ababahendesha utuntu abatazi kwigumya baca babonona Onesphore Sabiyumva ajetwe inyigisho n'indero mu ntara ya Ruyigi atanga isiguro ko abo bana bajya kwiga mu bisagara bakurikiye ibisata bidasanzwe biri ku ikomine yabo cyane cyane igisata cy'ubuhinga arahimiriza ababyeyi kwitwararika kuyaga n'abana babo cyane cyane abanyeshuri babigeme ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza babahe impanuro ngo kuko niyo batabibayagiye bazobibwirwa n'abandi babibabwire nabi bakayora basheshe abanyagihugu bavuga ko impingi kiri ndende kugira ikibazo cy'abigeme batwara inda gihagarare ngo mu gihe leta ya CNDD-FDD ikiri ku butegetsi nibiteze indero mu miyabaga ngo kuko ababashurashuza arabategetsi n'abarezi abenshi bakora ayo mabi bakaba ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ngo abanyagihugu bari bakwiye guhaguruka bakikura k'intwaro ya CNDD-FDD igo biziragiye
ndabashimiye kuba mwafasha kanya ko gutega biri ayo twabateguriye cuti bakunzi b'ibiganiro bitegurwa n'uruganda rwa radio Hagoroka ndashimiye n'abamenyesha makuru kumwete bakoranye igikorwa cyo gutororokanya makuru no kuyabashikiriza ntibagiye Aubin Felix irankunda yatumye amajwi abashikira Imana ishishikare kubarinda na gahwane na ubuta
Mbeya mana ya masokuru yagiye kwitatabara Kuyishure ya masengesho yacu Imana nayo atihunga Kuriyo kuko nabarinda
Haguruke Barundi, haguruka ni radio ikangurira Barundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ikangurira Barundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ikangurira Barundi guharanira impinduka, gukunda igihugu